Hey, Joey, I wanted to ask you a question.
What's that, Grandpa?
Here we go. You ever seen a grown man naked?
Of course.
Here's my next question. You ever seen a gladiator movie?
Of course.
Has your best friend ever turned out to be gay?
Of course.
Did your girlfriend ever turn out to be gay?
Of course.
Geico! 15 minutes can save you 50% or more on car insurance.
Of course.
Here is my final question. Da 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 da